Nā e 25 mano tāngata I tai atu ki te whakatūtū a Ngāti Oenuku I Ngārangi Whakatānei. Nō reira, ko ia te mea nui rawa o ngā tau katoa. Ko Jacinda Ardern, te premier tuatahi, kia hīkoi I te taha o te whakatūtū. Tai atu rā hoki ki etahi o ngā māngai tapu no ngā whakapono Māori. He tohu katoa pēa enei, o te rereke haeretanga o ngā whakaaro me ngā waiaro ki ngā tāera maha o Ngāti Oenuku, a neira a Te Rina Kowhai.
He tai Oenuku e whakakotahi ai te marea. Mai te hunga takatāpui, te hunga prihimana, te hunga kaitoranga pū, tai atu ki ngā hāhi hoki.
Kia mātou ngā hāhi Māori ringitū paimārere a rātana. Ngā tangata he tangata tīwi Māori.
Ahakoa te aha he tautoko ana ēnei hāhi I te wairua o ia tangata.
Kaore he taki hea te mana o tō tātou tangata. He awhi mai te wairua o tō tātou tangata. E te minimini mai, he katakata mai, me te aroha. Me te aroha.
Ai, ko te aroha tērā I kā napanapa ai ki te pō, he oi ki ētahi tangata, he tuapapa hei whakarewa I ngā take takatāpui.
This is some of the issues that we face, that we fight for. Not just for changes in legislation, equal rights, privileges. This is a call to all our iti tangata, to our people. Not just to raise the issues of just this one. Climate change, stigma, discrimination that's faced prevalent in our communities across Aotearoa and Pacifica.
Hei tā Daniel Nehemia, ko te wairua, ka whakakotahi ai tātou katoa, I te aratika.
Tēnei wā, nā te manaaki ngā tāngata katoa. He mahi wairua, nā te timata he tēnei hīkoi, he hīkoi I tēnei wā, a he hīkoi manaaki ngā whakamoimiti, ngā karakea, ngā hāhi Māori, he tautoko.
Ā, mā ngā tai o te āniwaniwa, e pīata ata tautoko anō hoki, ēnei take nui. Te Rina Kowhai, te Karere.